the tata go don't wanna bring I'm gonna the event and I think that come again for as long as I hang shem but they dreaming what's up with the dreamer shem ah so then I was from some in a shower now and go for start from another one go xikwembu swa mina swi le henhla ka wena a wu se penga yi ta penga a wu se penga ho sungula ku penga kwana i xiteji xo sungula xo penga wu se penga wo u to penga wu se penga ka ha ri eli ngopfu loko se ku nga ri khale ra sungula ku ntlintlama hansi yi tsokola kwala a wu se penga yi ta penga wu se penga wa xikwembu swa mina loyi xikwembu swa mina swi hlamusela na xikwembu xa mina swi nga swi teleli ntoko wa chandri le kule loku I was just singing like penga. Stop shooting people. Kara lounge Pretoria CBD. You want yana before ever. Chup. Pesquabo. Go away with Pesquabo. I go away with Pesquabo. Wash na wash na Pesquabo. So content. Yeah, super content. Ina famba yuko nini sasa shumanyan. Content ya karata content. Wana content? Swi easy ku create content. Content ya hlupha yona. This thing ku va ku sustainer for no tiva timhaka ta wena. A wu njhenje yi pfuka content ya hlupha van'wani phela for them to stay relevant they just need to talk about Gagash. Other than that, there is no relevance in that. Van'wani wena n'wita yi ri kule ku no ha hlamuli tsemakanya kunene na vaboti majuri yi ndzaya giya. So people hi ta va swi kha swi ti endlekela swilo content ti create content just loko ni tilava ku ti revive again I know what to do cause swi tele ku tirha mihleketo ya ku tirhi swilo swo ka swi nga nge kona swa ku loko no dya tibanana vanhu va ta ku ni clever loko no teka banana ni tlhava handza ku vanhu va ta ku ni tlhavini swi na wuphukuphuku ngopfu sweswo. No te caes nada ni ya te panar. Cuando va a tacuar, me carí. No te caes de panar, no tomar. No te caes de panar, no carí. No te caes de panar. Como van a estar, dale una leche y lo hacha. Como van, él me cae yo content. Hey! Oh, él ha creado content. I don't know what to do. I just want to say, I'm going to say, I'm going to say, na stongo au tiriki bona ga e tjali shi bomba rongo bomba shi jaha u kapla masipa bomba shi jaha e maka te likes bomba ja u kapla masipa vanhu va ta bela mavoko ku a boso le boso le yo ri ku venyenye ai ti boyfriend ta vun'we munhu a dya dodi va ku a beriwa mavoko va ku i ngwenya hi ku dya dodi. Aya jama sipa munhu ku heta beriwa mavoko va ku ngwenya va ku ngwenya ku ti jama sipa a futharedzi a content aredzi a hi nga ta fata tlhaya content mathi va tlasini a hi nga ta fata tlhaya content leya hlupha content. Eh, a cool of him, so Lamsabin, the Kulavana, which you mean, farmer, a farmer, as a family, farming, naturally, you can have a fun. I would be so good. Lava, a lava delights. If I'm being on Tobacco Nantra Alan Zagula, I would take a video, it would have come at the lights. Hey, Kunzin. Nabonis Pilagam Nandi, Nabonis Pilagam Nandi, as long as in Inga. You can BMW, you can't win. You can't win. Ah, no, you come up.